Welcome. It's Hanefa YouTube channel here. Chipani cha MCP, Chikuzuza mabigi, a UTM, Kulila kwa Newton Kambala. Pa 9 August, mujaka cha 2021, a Newton Kambala omwe anali nduna yowona za mafuta ndi magetsi. Anamangidwa ndi nthambi yothana ndi katangale kumaso ziphupho ya Anti-Corruption Bureau, ACB. Iwowa anamangidwa msulimuzi ndi ya mzao yena, a Christian Mabanda, omwe anali mlangizi wa msogoleri wa dziko lino, pangani yokwaniritsa malonjezano awo a nthawi ya campaign. Komanso a Enoch Chihana kamba kuwaganizira kuti amalowere lapo kubungwe la boma logula mafuta la National Oil Company of Malawi NOCMA kuti ligule mafuta ku kampani za kunja. Patangodutsa masiku atatu chimangidweni, pa 11 August mujaka cha 2021 chomwecho, msogoleri wa dziko lino Alazas Chakwera anachosa mchito akambala ngati nduna muboma. Iwo anali nduna ya chiwiri kuchotsedwa potsatira kuchotsedwanso kwa nduna ya kale ya zamchito akendi kandodo kumayambiriro kwa chaka chimenecho powoganizira kuti anaba ndrama za COVID-19. Kutero pa mnthawiyo ku unduna kunali kulibe anthu okwana asanu potsatira kumwalira kwa nduna ya zamaulendo Asdik Meya. Nduna yowona za maboma ang'ono-ang'ono Alingson Belekanyama ndi kuchotsedwa kwa mlangizi wa boma pangani ya malamulo achikoswa silungwe kuphatikizapo akambala ndi Aken Kandodo. Atamangidwa mchaka cha tacho, nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB kudzera mofalisa mkhani wawo a Ingrid Ndala inatulutsa chikalata chomwe anatsimikiza kumangidwa kwa anthu atatuwa. Kalatayo inati a Enoch Chihana, womwe ndi msogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Afford, chomwe ndi chipani chimodzi cha muungwirizano wa tonse, a Chris Chaimabanda ndi a Newton Kambala anamangidwa kamba kukakamiza wachiwiri kwa mkulu we nthambi yogula ndi kugawa mafuta mziko muno ya NOCMA, a Helen Buluma kuti asainane mgwirizano wobwesa mafuta mziko muno ndi kampani za Oxy, Finage, Komanso Trafigula. Atakaonekera kubwalo la milandu mdziko lino komwe anakapempha kuti awatulutse pa belo. Akambala anauzidwa ndi bwaloli kuti akuimbidwa milandu yokwana itatu yomwe ndikuwumiriza munthu wogwira mchito mboma kuti agwirise mchito za udindo wake molakwika zomwe ndizosusana ndi gawo 35 la malamulo othana ndi katangale la Corrupt Practices Act kugwirisa mchito ofisi yawo ngati nduna molakwika ndi kuyesera kuwumiriza amayi Helen Buluma kugwirisa mchito molakwika ofisi yawo zomwenso ndizosusana ndi malamulo othana ndi katangaleso mdziko lino. Bwalo la milandu linati mso akambala a Chris Chaimabanda ndi a Enoch Chihana pakati pa miyezi ya September ndi October mchaka cha 2020 anagwirizana kuwumiriza amayi Helen Buluma kuti apereke mchito yoperekera mafuta ku mthambi ku kampani za Oxy, Finage ndi Transfigura. Bwaloli linawonjezeranso kunena kuti mwaokha nawo akambala anapitirirabe kumawumiriza amayi Buluma kuti ayesese kupereka mchitoyo ku kampani zitatu zija. Atatuwa anapatsidwa belo ku mkulu wa mthambi ya ACB Amathi Chizuma anauza bwaloli kuti ndi wokonzeka kuyamba kuwazenga anthuwa mlandu kamba kakuti anali atamaliza zowafuza zawo. Pa 9 August mujaka cha 2022 a Newton Kambala kudzela patsambalawo la pa Facebook analimbapo zinthu zingapo kulongosola zomwe zinachitika asinamangidwe komanso zomwe anthu ena ochita malonda monga a Alfred Gangata ndi a Matias Bonongwe akhala akuchita pofuna kuwagwetsa iwowa. Pa tsikulo iwowa anayamba nkunena kuti patha chaka chiwamangireni ndipo ngakhale ali pa belo kwa iwowa akuti akadali chimangidulenibe pankhani zomwe sakudzidziwa. Akambala anapitirira nkunena kuti mchaka chatha mwezi wa Meyi kapena Juni asinamangidwe pa milandu yomwe akuyimbidwa kubwalo la milandu panopa anayimbidwa foni ndi munthu wina wa udindo wake wogwira mchito ku nthambi yotulira misonkho ya Malawi Revenue Authority MRA. kunena kuti akuwumirizidwa ndi anthu ena andale kuti apange chothekera chilichonse kutseka kampani yawo ya akambalawa ya zowamangamanga ya mkaka construction ngati mujana ichitira ya mapeto ponena kuti yakhala ikuzemba kulipira msonkho kwa nthawi yayitali iwo anawuza munthu wogwira mchito ku MRA uji kuti kampani yawo ya mkaka construction yakhala ikugwira mchito kwa zaka zokuna 28 ndipo akhala akulipira misonkho yonse mwandondomeko mwake ndipo anamuuza kuti awawuze ngati anazembako kulipira msonkho uliwonse zomwe munthu uja anakanika kuyankhulapo kanthu a Newton Kambala anawuza munthu uja kuti ngati ali ndi mlandu weniweni apite aitseke kampaniyo ndipo munthu uja anawuza kuti wawuza kale andale aja kuti MRA ichita kafukufuku wawo ngati amathawadi kulipira msonkho patatha mwezi umodzi ndambi ya MRA inapanga kafukufuku wake kunkaka construction ndipo anapeza kuti si mazemba msonkho uliwonse koma patangotha miyezi iwiri chabe analandira foni ina kuchoka kwa munthu wina wamkulu wa muchipani cha Malawi Congress Party MCP kuwachenjezeza kuti akhale okonzeka popeza ku MCP ko akhala akukumana ndikupangana kuti apeze njira zowamangira a Newton Kambalawa Atamaliza kuyankhulana ndi mkulu wa MCP yo yemwe sana mchule dzina lake akambala anayimbira foni a Sosten Gwengwe umwe pano ndi nduna ya zachuma kuwawuza kuti auzidwa kuti chipani chawo cha MCP chikuyesera kupeza njira zina kuti awamange iwowa iwowa anauza agwengwe kuti angoyimbira foni kuti angudziwa komanso kuti adzawakumbutse pasogolo agwengwe akuti anali wodabwa ndipo anawasimikizira akambala kuti anthuwa akungoneda ndipo palibe yemwe angawamange iwowa pa 9 August mchaka cha 2021 Anti-Corruption Bureau ACB inawamanga atawapeza ku office kwao komwe anawauza kuti akapanga zamakane awamanga ndi unyolo anthu akuona atatelo anawatengera ku nyumba yawo komwe anafufuza mnyumbamo ndi kutenga chilichonse chomwe amaona kuti chikhoza kukhala umboni wawo izizi akuti zimachitika makolo awo omwe ndi wokalamba akuona ndipo anayesa kuwawuza ACB wakuti asawamange makolo awowa akuona popeza ndi wokalamba ndipo zikhoza kuwakhuza kwambiri atamaliza kufuzako anawatengera ku office a ACB ndipo kenako iwowa pamodzi ndi a Enoch Chihana komanso a Chris Jaimabanda anakagona usiku umodzi ku Lilong Police Station kenako unsewa anawatengera ku Lumbas Police Station komwe anagona mtsiku lachiwiri lake pa nthawi yakuti iwowa pamodzi ndi a mzawowa sana udzidwe chilichonse kuti alakwa chani ndipo samadziwa kuti mkatangale wake achita wotani anawuzidwa ndi anthu ena kuti iwowa akambalawa ndi a mzawowo anakhala ku polisi kukwana masiku awiri osauzidwa mchomwe alakwa popeza omwe anawamangawa amakanika kupeza milandu yomwe angawamangire chimene chikuwadabwitsa iwowa ndi chakuti mlandu wawo uli ndi mboni ziwiri zokha za boma ndipo mboni imodzi inafunsidwa mafunso ndi loya wawo yemwe akuwayimira koma mboni yachiwiriyo inangomfunsidwa mafunso ndi mbali ya boma yokha koma iwowa mbali yawo sanaifunse mboniyo anawuzidwa ndi bwalo kuti mlandu wawo udzalowa ku bwalolo pa 27 June mchaka cha 2022 kuti mboni yachiwiriyo idzafunsidwe mafunso ndi amene akuwayimira iwowa koma anawuzidwa kuti mlandu wakanika popeza mboniyo sikupeza bwino kumeneko anawuzidwanso kuti mlandu wawo umvedwa pakati pa 11 ndi 15 July mchaka cha 2022 ndipo tsiku litafika anawuzidwa kuti mlandu wawo walephereka koma bwalo silinapereke zifukwa zake zenezeni komanso silinanene tsiku lomwe mlanduwo uloweso mbwalo kwa iwowo akuti izizi ndi zodabwitsa kwambiri pamene akudikira kuti audzidwe ndi bwalo la milandu za tsiku lomwe akaonekerelo pa 1 August mchaka cha 2022 anayimbiridwa foni ndi a superintendent Henry Kalungu wa nthambi ya zofufuza ya Criminal Investigation Department CID au likulu la polisi ku area 30 pa mthawi yakuti anali akupita ku kasungu koma makagwira mchito zawo atafunsidwa kuti akuimbira chani Akalungu anauza Akambala kuti ku polisi kunafika dandaulo kuchoka kwa mkulu wina yemwe dzina lake ndi Amatias Bonongwe yemwe anati iwo anabwereka ndrama kwa mkuluyo koma aukanika kumubwezera Akalungu anati nso sanga yankhule zambiri ndipo chomwe Akambala angachite nkupita ku area 30 ko ndi kukakumana nawo iwo anauza wa polisi kuti sakuwadziwa Bonongwe komanso zoti anabwereka ndrama kwa munthu wina ndizaboza koma Akalungu anati sizoteka popeza ndrama yomwe ikuchulidwayo ndi yambiri ndipo Akambala akuyenera kudziwa iyeyo anati nso Akambala akuyenera kuwadziwa Abonongwe popeza ndi munthu wodziwika mdziko lino potengera nkhani ina yomwe ili kubwalo la milandu yokhuza a Everton Jimulenji yokhuza chimanga apa Akambala anauza Akalungu kuti abwera mmawa lake chamanaini kuloko mmawa ndipo anapitadi pamodzi ndi loya wawo atafikako Akalungu anauza Akambala kuti Abonongwe anasadandaula ku polisiko kuti iwowa anabwereka ndrama yokwana 250 million kwacha ndipo ahukanika kubweza apa Newton Akambala anafunsa wa polisi kuti kodi iwowa anabweretsa makalata ali wonse ngati umboni pankhaniyo ndipo iye anati ayi kenako iwowa anafunsa wa polisi kuti ndi umboni wanji womwe anabwera nawo ndipo iye anati anabwera ndi anthu ena omwe amawadziwa Akambalawa ndipo anachula maina awo a Akambala ndipo atachula maina awo Akambala sana dziwe aliyense a Newton Kambala anauza wa polisi uja kuti sana kumanepo kumanso sakuwadziwa Abonongwe omwe akuwane nawo iwo anati nso kampani yao yankaka construction sitenga ngongole kwa munthu koma ku banki ndipo ngongole zose analipira kale apa iwo anafusanso wa polisiyo ngati akudziwa mmene milandu ya Abonongwe ndi achimulilenji inatela ndipo iye anayankha kuti sakudziwa Akambala anali wodabwa kuti munthu wa CID yemwe ndi waudindo alipira bwanji osadziwa mmene mlandu wa munthu wodziwika ngati uwo unatela apa Akalungu sana yankhule kanthu Akambala anawafusanso Akalungu kuti ndi chifukwa chani wa polisi akukhuzidwa ndi nkhani ya ndrama yomwe imayenera kuti wodandaula apite kubwalo la milandu lija lotchedwa ku Mexico Court apo apolisiyo sana yankhenso kanthu ndipo anawawuza kuti apite kwawo ndipo ayankhule kaye ndi Abonongwewo Akambala pamodzi ndi loya wawo atachokwako anayamba kuzifunsa mafunso kuti kodi Akalungu akugwirira mchito boma kapena akugwirira Abonongwe patangotha nthawi pang'ono pa 6 August muchaka cha 2022 Akambala analandira foni kuchoka kwa munthu yemwe anazitchula kuti ndi Alfred Gangata ndipo anamva Abonongwe akudandaula kuti Akambala akukanika kuwabwezera ndrama yawo Agangatawo pa fonipo anayankhula kuti akuyesera kuyankhula ndi Abonongwe kuti nkhani ithe mwapasi pansi popeza Akambalawo ali ndi mlandu wina wakatangale kubwalo la milandu apo a Newton Kambala anafunsa Agangata kuti akuwadziwa anati ayi sakuwadziwa ndipo Akambala anawafunsa nanga ndi chifukwa chani akufuna azioneka ngati akuwayikira kumboyo nkumachita kuti sakudziwana apa mkuluja anayankha kuti amangofuna kuwathandiza popeza iwowa ndi munthu wodziwika kumanso ali ndi mlandu wina kale apa Akambala anauza Gangata kuti iwowa pamodzi ndi Abonongwe sakuwadziwa ndipo asaganize kuti angawapusise nkuonamiza kuti apereke ndrama zomwe sanatenge kwa munthu wina aliyense Akambala anauzanso Gangata kuti mlandu womwe akuchita sungawathandize kufikira lero Akambala ndi wozunguzika mutu popeza akamakhala akumazifunsa kuti kodi kuchedwa kwa milandu yawo kuti chilungamo chioneke kukugwirizana bwanji ndikunemezeridwa kuti akukanika kubweza ngongole kwa Abonongwe Amalawi musaiwale paja Agangata ndi aja akukhuzidwa zakulanda filling station kwa mkulu wina uchedwa, ankweza, mudabwitsa. Uyuyu, ndi mkulu ujanso anauza brand banda kuti, kukala munthu wolemela, ndi mmene alili iyeyo, pamafunika kuti munthu, akhale tambwali. Kodi umenewu, ndi utambwali ama unina uja, choncho akambala ndi wokhumudwa ndi zomwe zikuchitikazi. Popeza akuganiza kuti, mwina anthu enawa akupeza lapo mwaye, pakuti ali mmavuto, akubwalo, la milandu mziko lino. Iwo, anayankhula modandaula kuti, abambo awo panopa, anafa ziwalo, kamba kazomwe zinawachitikirazi. Ndipo amayi wawo, akumangu tutumuka tutumuka, kuganiza kuti, mwina mwana wawo akoza, kumangidwanso. Chine chomwa akudandaula mchakuti, business yao ya zowamangira iye kuzidwa kwa mbili ndipo asiya kupanga malonda kamba kamlanduwo. Iwo akhulupirira kuti zonsezi zikuchitika kamba kakulondedwa ndi anthu ena omwe akufuna kuthana nawo iwowa.